umdeni endlini kwintshutshiso nembandezelo sithe sakulibiza igama lakho elingaziwanga kodwa kuphela ngabalamkelayo wafela usebuqaqaulini wathando wakho wasehlangula ngenceba yakho.